Mukwede kwa kuchari wangu na mbukari wangu cha John King. Mungu manji. Mungu manji.
We're gonna make it.